Faafeilo ia tu mfa talo fatu swafa manu malo Yesu Kristo le ale kalisia pa yo tatu nu yo na ma vesesi malo soi fu manu ya ai la umo le lo fu malanga le le tua tatu o le manu ya tai afu tai lo sapat fenga tatu nu ima life single na vaya so umo watu malo le fatu tua malo le tawata emisio ne tato wo pa anga ma ainga e ala o mumu tai pe le tato online service fa talo fa tule soa fo Yesu ke biso no tato wo li faula o iole tai sili e a o le faula ma agwena tato o moli la ui fonga vi inga mal fa aftai le tua ono lo na lo fo wa tele na wa bele maya so ta tu ta po ya tu ile tua come let us worship God. Alofa mai o le tua le lalo langi. E a wina mai runa alo pele to tasi. E le fanu stasi e fatutua ia te ia. Mua ia le ole, Father. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. So tatu tsa. Le tua o la wafia o le alofa, Father. Awa ole atua e mātou tua uria manuia ai le tai apu. E ala e tausinga mate ngofie sa e leo leo pui pui malave ai mātou I fili sa la matia e so mātou wala mai vai pita iani. Mātou ala fai se malo se fou le ola mungu ya menangu faafikutele. Ule atua alofa lina. Ele faatua uyo lina. Faafikaita maa. Mato. Watu mlinganga fanau na watu lelige. Sauni la fanau e ala ili tapu ina. O matu sa izi atu ya ati oe. Awa unua maoe lelige. Le ai ase mea e mātou te mawhai an whaia. O mātou tāno ai e ngāna pia. Mō mia I mātou uma lau fisosani. Ngā lue mai I loto ma ngāna mātou uma lele I. Ina I mwhai an mātou tā pua I le ngāna ma le whanaoni. O fo ina le tā pua I ngāna awa mani. E o mea uma lava le lia, fasile sile na o lava vi ina. E tu mapea le fatu vaa, I le tanata. Ma tu titalo e ala Yesu le li fao. Amen. Tatu pese, le pese usaunia. Ole faita wina oni so afia pa ia lo tatou tua. Mole tu se faita mo fenga fo tu se fa ia vungle yo anelo no tapu se fuma lima faita wina fo ia pus fuma lua e fa ngata mai fo ia pus fuma fitu yo ane ono no tapu pus fuma lima o te faita wina fo ia pus fuma lua fa ngata mai fuma fitu. The Gospel according to St. John chapter 15 from verse 12 to 17. Fonga mea, al faita wina, on niso afiong pa ia letua. On lau pola ingale nei, ia utou fealfani. Pe on ovo lofa atu ia te utou. Ele sili lava le lofa o se tasi le nei lofa. Ia tuina atu se tasi lo nao la mo ana wo. O au wo utou, pe a faito te faya me umlava o te faya tua ia te utou. To le eto e ta ua utou au auna. O wae le iloa ele au auna me faya e lona ali. A wau ta wau tau o wau. A wau wau whaero atu ya te utou me uma. Na o whaalong wai lo tama. Le fi fili a o e utou. A o fi fili a utou ya. Wau tu ina atu fo i utou i utou wau. Ma i utou fua mai ni fua. Ma i atu mau utou fua. Ina i fo ina atu ya te utou e tama. Me o malama tau te ole atua ya te ya. I lo ingoa. O lau pola inga le ne ya te utou. Ia utou whealfani. Tuse lona lua. O mwomwalko winito lona taupo esifurma tolu. Faita wina lfai mwomwai faangata melfai pefitu. Mwomwalko winito lona taupo esifurma tolu. O te faita wina lfai mwomwai faangata maile fai pefitu. Our second reading is taken from the book of 1 Corinthians, chapter 13, from verse 1 to 7. A fai tu tau tale ngangana tangata atoa maangelu, a leiso olofa, wa vea uma apa mea ta lili, po se sume palo tangitangi. A fai foi o ya atea au, ona peo fetane, male loa me lilo uma, male maa mlama umlava, a fai foi o ya atea au le fatutu uma e ave esai maunga, ai le aiso uolofa, au te lea ngā lama. A whaifoi au te te tufa tufai nā mea uma, e whangai nai a i e mātitiva. A whaifoi au te tu inā tūlo u tino, ina ia susunu ina. Ai le aiso uolofa, e le ai lava sona o ngai ātea. E ono sa ile lofa, e anga malu e le losi losi le lofa. E le mita mita vale le lofa, e le wha fefete ina. Ele amio matanga, ele sa ilia eia ana lava mea. Ele faita ita ngofie, ele faita ulanga o tu ina mai inis. Ele fie fie ile amio lenga, ai fie fie ele famaoni. Ole lofa ele vatia meuma. Ele aise mea ngata mai eilo na fatutua. Malona famo moe, malona onosai. Ia famanuia le tua. Ea leile, fai tauma tātou whalongolongo, e niso anā fionga pia. Ea, fai amtalo loto lona nganga, fai pulam fai malamlama, le winga lo loto anā fionga, tu mau ya te ia le vi inga fai amanuma le fanitanga, nei se yo il fai vavau, fai vavau lava. Amini. O le launga ili soa fatama le alo mele ngang pa ia. Amen. Foi po sifutolu o le tuse Ioane mta po sifulima. Vea fai matato mtua. Pialon fai chawina. E le sili lava le lofo stasi le nei lofa. Tu inatu e se tasi lo na ona mo ana wo. E le sili lava le lofo se tasi le nei lofa. E tuina atu e se tasi lonona, mo ana wō. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. O le alofa e lautua i me uma. O le alofa e lautua i me uma. aole lofa foi e matala iso se mea. Ae fai mai tala o le masina o le neo February. Masina o le lofa. The month of love. Ia ailanga e fai peo le Valentine's Day le e fai manatu ina. E se aso o le neiva I aso. Ae fo linga mai e. Tasi ale upu e fai matala ina ile aso le nei. Le lofa. Love. E tātie ia la tala ole. Ole Valentine leanga e longo e sese vui tala. Ole aso. Ai aunga lava ele metas. Ole alofa. Ole aunga lava le longo e sese o tala ole Valentine. E tau nu umai le upo e tasi ole alofa. Ole fesili. Ole aile wing ole Valentine. Valentine defines as a gift or a greeting sent to someone special. It always contains a message of love or affection that the sender has for that special person. O lo'o a fifi aile fe au o le alofa. O le sa saunia le me alofa ma a wina atu Mose tangata fapitoa. Ia po sefoi o le atalia ina le mea lofa. When we think of Valentine, we think of love between two people, not necessarily about couple. It's a holiday when people show someone special to them, how much they are loved through their actions. Ole falinga ole alofa. They do something to show their love for that person, like buying gifts such as jewelry, candy, teddy bear, flowers, chocolates, and other lovely gifts. O ishiwa fatau mea ila. Me ile fa bling bling ile chino po folinga. Others may cook a special dish or even go somewhere special. O ia me uma, ma ia ngai oina. O le fa linga o logo alofa, ia te ainava. All these actions done on Valentine's Day for that special person or someone is to let them know how important they are and how much they are loved by you. All these are a reflection of love. For love without action is dead. Ole alofa e au noa mase fatinonga e mate. O le alofa nana e leise winga. O le alofa nana e leise winga. That's the love with no meaning. Langa fo yo le alofa e faile tino. O ata va aia ia o le alofa o le tasi leise. O le alofa faa le wo. O le tama I le teine, o le teine I le tama. A love between couples, o le tama I le tina, tina I le tama. O le lofa fa matua I fa nau, po o le fa nau I matua. A o la le fei evang lia fei mai. E le sili lava le lofa se tasi le nei lofa. I a tuina atu e se tasi lona ola. Mo ana wo. Greater love has no one than this. To lay down one's life for one's friends. Aisea, Siliai. Why is this love greater? Paul teaches us the true meaning of love in 1 Corinthians chapter 13. Love is patient, love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. E ono sa I lelofa, e anga malu, e le losi losi lelofa, e le mita mita vale lelofa, e le faa fefete ina, e le a mio matanga, e le sa ilia e ia ana lava mea, e le faa ita ita ngofie, e le faa ita uleanga ua tuina mai nisi, e le fia fia ila a mio leanga, ai fia fia ile faa maoni. O lelofa, e lava atia mea uma. E le aise mea ngata mai ei lona whatutua. Ma lona whamoe moe, ma lona onosa. Ata va aia nā o le lofa usili. That is the picture of greater love found in Jesus. Love is not self-centered or selfish. There are many people out there today that are 100% all about themselves. They don't want to live for others as Jesus did. They don't like to give a helping hand to those who are in need as Jesus did. Sio tato, mafau fau tu toa ai le lofa nau nau tai o le tua I atu ema. God has sent to this world the most beautiful Valentine gift, His one and only Son, and the message of the love He has for all mankind. Oia fata oto le ala fua o le moni ma le fa maoni o le meta o le lofa. Ene ele na o le mutu ma le upu. He has laid down the true meaning of what love is all about. Not just talk, but show it by your action, like he did. Le lofale na ole tua. Mani ai la matanga ele fa tua tupu nei. Sa ele matanga le upu, sa ele tua le upu. O le tu fo le upu. O ia lava sa ele tua le amtanga. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Le alofa na fo fo'a mai le amtanga. Au tatou sa'auni atu e fa'amanatu le aso le Valentine's. E ala I le avatu se me alofa I se tangata fa'apitoa. Tatou mafo fa'ufo'i. Po le ase me alofa tatou te avatu. Maofo inatu mo Yesu ile nei Valentine. As we are getting ready to celebrate Valentine's Day this week by giving gift to that special person or someone in your life, please think of a special Valentine gift you would want to give and offer for Jesus. Alfisil. Fa mata mana o Yesu se me alofo le Valentine mai atu ema. Do you think Jesus wants a Valentine gift from us? I'm pretty sure he does. But I don't think he wants to hear us just saying that we love him. I think he wants us to also show how much we love him by our actions. Because action speaks louder than words. How do we show that we love Jesus? He wants all of us to give our hearts, our minds, our strength, our talents, our whole lives. Give everything that we know to serve him and bring glory to his mighty name. Oh, for ina le me atoa. Tino mafofau nganga malosi. Anga va ata leni ole soi fua atoa. Au nai ate ia fai mona vi inga. Fai loa lo tata walo lofa iletua. E ala ia tata wanga maamionga. A o se au au nanga. Fai tata umata vini iletua. Let our love for God be seen through our actions as Jesus did. E itanga tae fai ma mefifia ya ila tole tala noile upole lofa. Aile ma fai ono fatino. To telefo itanga te mawali me ta ule lofa tau fasei. E upole lofa tau faavalea. There is also a love called favoritism lam, le lofa fatpito. E ye fwele me ta ule lofa pepelo, fake love. Aole mea e ta'u le lofa moni, maue ake wiso. Ele fapito, ele tau fase epe tau ole ole. True love is found in Jesus. He left his glory in heaven to come down to earth to save us. Some people say they love. Fafa le si love, lunga le si love. And they go talk about other people. She a lofa namia. They show their good attitude and smiling face when they meet others. And right when they turn their back, it's just whatever they to them. Fai fuota lama mui mu fuota istangata tupo ele vevesi. Sa vet wale file mu. Alofa pe Yesu. To amalia mu file mu leo me uma. Ma ole lotu fa mangalo ni fa mangalo mai tato ilo tatu ta maa ili lang. A vea ia ole nei Valentine. Toi fuata ina ai lo walofa. Let this Valentine give you a new meaning of love. So you may love as Jesus did. O ala fa tino tangata. E fa aalia tua ilo na alofa ilana wo. O meo le ola nei. Peo fungala au, auro matai mane meisi mea tele. Our ways of showing our love for a friend or a loved one are the things of this world, such as jewelry, flowers, gift, and other good things. But God's way of showing his love for us and the entire world was sending his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Tato wo Yesu. Tato fai alon finangal. A leo fetale manino tuspaya. Le lofa na ya ono sa ia ai le mafatu o le satauro. It was that love that Jesus was able to carry that cross. It was that love that Jesus was able to take all the beating and the suffering for us. O le ta wemu ma le tufe anu. O le sasa ma le ta. O na lona lofa. It was that love that Jesus rose again for us. So we may have life and have it abundantly. Not only in this life, but life eternal. For all those who believe in his salvation and accept Jesus as Lord and Savior in their life, we should show our love for him by dedicating our life to serve him. Le alofa ele mafai le oti malitunga mau na tafia. Awai le sili lava le alofa se tasi. Ile ne yalofa. Amen. Na tatu atu lumo le tue ale tatu tasama. Se tatu ifu matutalo ile tu. Le alofa fa avava ue. lawa fio tama le alo malenganga pia. E ulu manuia, e ule ola, pule au au. Aftai tama, ina wama whaero mātou, whataun wina, o le neipo lo kalame le ni tai au. Wai au pia, na whataun wina ma whai o mātou tiute, ma le anganga vivi I atu I atu e matapua I atu e. I o e lele I e. A wā o le atua lau fio e ana vi ia. Taimi māso umolo matu olo. Whaafitai. Whaafitai. Tā leni o anga vaa o me alofa esi esi e wefo ina mai. Ma whai e ono matu whaatino pea. Tāpua inga, e ālei fisota inga, ma upenga te whailangi. Sei tu whātu la upu, whāso atu la upu, e le lalo langi tele. Mahaftai le lofa, sa ili mai o lawa fio. Mātou mōli maui le tele, ma le anu anua I le li ie. O whainga tā, whāwhita uli, Mātou te moli mawina. Mātou whewa I ai, e mātou whai ngā malanga leli I e. Mātou te maofa I lau fio mala ulofa. O lau pui pui ngā mātango fie, o lau lave ino I mātou mai tū langa whai ngā tāo le ola nei. Aole nei fwai vai tau I tūlango le tau ma mea o tutupu le lie. Whaafitai. Whaafitai pui pui whaafitai leo leo. Se alofa I nā tele. Moni a. Whaatino lava le alofa la uafio. Whaafitai li wha manatu tau e ala I la uafio mpa ia. Sei toi whawhangu mai ai le tangata. Ma sei toi whaamanatu ai le tangata. O le alofa ai whaile tino. E lena o le upu manungutu. E e tautala ma whaatino. Le upu o le alofa. Pia na whaatino o e lo matu ta mai ala ia Yesu Kristo. Whaamanatu ta au e le nevai tau. Whaafetaitele. Manatu I logo lofa fua I ala I le tamau a inga mau whaamanuianga. Lea ma whaela ngana. Lea lofa I whaasa fua I whaasa lafa. E le whaatua oia. Whaafetaitama. Langona le mawhana whana o lau fio I teimi e. E o mai e tūnanga whaingata ala o ni. Ono ala ngā ruenga lilo lo nganga. E whesoa soani ia I mātou I taim whaingatā. E tau mu muswina I mātou le lie I le mātou mō pēra malos. Ala ngona I pē mātou no mātou whatau vā. A wā o ai le tangata we manatu mai ai. Ma le atali o le tangata we asiasi mai ai. Le lie whaafitai. O iafso I ngot tau, o mato I loa mana mauti nongi, ta oto a le au pe au I ate oe. I oe, a wae wha lo longo mea o le fofanga I ate oe. Whaafitai, le atua e malosi, le atua fai me mwhai. E whaafitai, a wae oe o lo mato o tua, e te lei, I o ele li e. O mea uma, o mātou maua. O au whamuri anga tele. O oe ale ale li e. O rau fua ili nā. O oe le tue le mativa le fua ili mativa le fasoha. Pea matu tel tonu le tua manuia. Fa'afitai me uma, e faya ma saunia ma tapena ina, le ngata o lo matu o lo manuia o lo matu o lo fifia. Fa'au ngā ina ai, o lo matu sisi ma ngā luang ma mana lau fio. Fa'amanuia ma. Fa'afitai tele, le li e, Yesu ke wisa ma fa'au tanga. Le lofa. Le lofa u tautalangia. Ua tino a le lofa. Tino ya ke liso. Lo wala i totas. Ta walunga. Ma walunga lea yo matu ma vufa. Ma mole atuele nga ma faftai. Ma li tuele o matu fatu manga. Tu mau. Ma walunga. Fa tele ina pelo vi ima. Ne yo ai le fafa. Le liye. E leo ino matung fali tunu se mansala. Ono tangate vai vai. Sashi matu li te lo te miare matu fai umam fifilinga. Matu manatu vwe li te lo te miu matu iloa. Iti yani li ai lava le liye. Matu fatu tuna ilau fio. Matu ave pele ave noia satani ta fili ai sau noa yo matu ula. Matu wang sala il te lo teimi. O ang sala ufaya malei loa, ang sala ufaya malei loa. Leli e ti sila fia me e oyo matu loto. Mafu fonga, manatu tupuai, malangona. Leli e, fa mangale matu ula. O mea uma umatu se mang salai. Matu atu, matu fama walano atu ila ufio le tuotama. Toto pa iyo Yesu Kristo lo walo, ui maa ngaloi matu. Ano matu tutaru sao nese lo tofou, stono i matu uma. Mufayono toi vatu i matu ni maftanga vaa la latama ni maftanga mafa nfana malawla vafio. Toi ti mata le upenga. Toi fote ino mata wola. Ina infeno tatu saa vali pia manau fio. Saa vali malitono. Lelie. Fa manuia lau kaile siya yona intetas. Fa manuia ifufanga umaro nungu pene siin fia. Meisha ifufanga a intetas. Ele nefri vai tau malinita usanga.
Le lalo langi fia ai ma le fia feinu, e o matela ina,
e uleini mena no foie u matu oti stalo mo la tu ma fa ma fa na fa na foi la fio la tu mo we fa no no anga o no mlanga mli mo lo fa mai se lo nga so so ani so sha na lava la tu mo mi ai la so so ani e la tu tu to no fa pu pu ma so se no fa na fa sa langa ia o nga ia no fa ma ina e ma fai pea na mo we la tu sha o onga te atu le fili maana mai le e alato mana tupia molo soi fua la utu le tua le pulo mea uma mana tua la tunu pele sa mua se sae masifo fa manuia ya na finga malo fa manuia yon tangatanu fa manuia le ni atu matu wa mamu na nofua stalo foi mo le lalo langi vivesi le lalo langi fita wai ia o le pule lava le li'ie a tatalo totō le loto maunalo totō le agamalū le filemu la aufio i loto magaga taita'i o mamalo taitasi nai mafai ona fa'atupuina o le filemu i le lalolagi atoa talofa ai le li'ie tele ola ua ma'imau ona o le fetauga'i ia latou iloa ma le mautinoa oe pule pule mea uma pule lenei lalolagi pule lalagi luga pule aoao o laufio ia le matou tata'alo le li'ie ia alofagia e lauafio e lē moe lava le fili taumafai e le peti lo matou ola au'auna lo matou ola fa'atuatua i lauafio matou maua pele malosi tete atu ai le fili mana fa'asosoga aia matou tutu mau iā to'e le ali'ole ola fa'againa pea aso totoe lo matou ola au'auna tautū ai mo lauafio fa'atino lo matou alolofa iā to'e e ala ia matou aga amioga fa'atino e ala i la matou au'unaga iā to'e auana alo upu le li'ie aia fa'atino e pei o lauafio fa'atino lava le alofa o lauafio mo i matou uma ma le lalolagi atoa e agalelei lelei vai aso o le li'ie fe'aumagaluega ma'o'oga le fanau o lavasiga o le afeagai ma lou nu'uma i matou uma a'o teite'ina e lauafio i matou uma leoleo ma puipui malutia iou aoaga alofa ia matou feoaʻiga o afoi fuafuaga a lau kalesia i lenei vai aso ua esilafia mea uma tamā lafoseu mea uma iā te oe lana matou fa'alologo atu i lauafio pe sea alo finagalo mo i matou uma ma matou tatalo ia sagaao atine mai matou e tuso au afioga paia matou mulimulita'i ai le li'ie tuso lo finagalo ma matou tatalo ia fatasi ai ma tatalo lilo a tagata tuina atu i lomo a lauafio fei e lo finagalo aua lava ma matou lotu matou tatalo valau e ala tuafa isu lo matou li'i mo lo matou fao la vale on sai pa yo tato no aftai le la va pale fo yala tato ta poinga fe aul tala le mu tato uma ya ele se fe aul fo o se fe aul ta aul fo ile tu fa manatu ele foi vai tang ya ne pe peona tato mogule lo fo le tasi leisi Ole faalia foi o nao tato walo lo fatu ilo tato utua. Ole al fatinonga, fatino e tato wanga ma me fain. We don't just say I love you. We don't just say that. If you say I love you to whomever, yeah, show that person your love by your actions. Yeah, ole fi auta mul moli na me tato uma. Yeah, for you, she tell me what tell you, I love you. I say action. Yeah, to woman, not too long. Long of a vain of a tongue. Yeah, your tattoo is out here, my lemma. Yeah, tattoo totaling yellow pull your loafer. Yeah, until I would tell me, yeah, will if I didn't all tattoo while a loafer. Ya se fi au fa manatu fi au tau longo longo pea Yesu lava ia ia na fa tino alo na lofa na lofa le nao le tuol tatu tama na fa tino ia la ia Yesu lo na ia kwa malo fa aftai na I forfolanga o le tatu fai ngā lotu ia o le asungafua ele I tulai lima ele afiafi ele Yeah, Michelle, le mawatu le dress the time. Yeah, le tato finga lutu mutina ya nia. Yeah, le song fua. Le aso ata ya le tulai lima le fiafi. Yeah, o ilava nisho tato nuu. Mawa le avanoa. Yeah, kono fi au mga luenga nisho fio fanau ya o. Yeah, oai, if you are available tomorrow, Yeah, talatu au, ya ele sena tule address, mea le afeil finga lutu o tatu nu, ya mu tatu tina ya nia. Ya au le asutofi, ya o le sauninga leo le tina ya nia, o le final service foi lea, le tina ya nia, ya ele asutofi, In the All Souls Mortuary, yeah, Msalowa. I'm pretty sure everybody knows where that is, Oloi Long Beach, right across from the Forest Lawn. I ole Sauninga Linao Tinayania. The viewing starts at 8:30, so if you want to go there at that time, that is the time of the viewing. But the service starts at 10:30. O sauninga e amata ile afor se fulu. A oli viewing e amata ile afor valu. So from 8:30 to 10:30, that is the viewing for Nia on Thursday the 15th. O ai lava nesir tatu nuu ya fia o tina ya Nia ile viewing. Ya mafai fo isana moli mau mo tina ya Nia o le taimile na. Taimile nao moli mau uma so se tuenga moli mau mai le afo le valu le afo se fulu and then the service starts at 10:30 ole polo kalame le nao umo le fata oto mai ainga ole service we have until 12 ole burial service ya fi ai le taimilea from 8:30 to 12 Yeah, 8:30 to 10:30 is the viewing, and then 10:30 to 12 is the service plus the burial. Yeah, or for langa na mole tatu nuu, yeah, tu sai mole famu moe, yeah, ole tina ya niele. If we vayaso autalovo, yeah, when ingalo la sa, also Sundays are in-person service at the church, and a reminder for the youth, Our practice for our Easter program please. I need everybody there. Ya lava tu maula unsai, lava tu ita tu talvo li tapo inga. Ya ona soa tu ilia male, tato practice for our Easter program. Ya ona ifalinga na, ona ifofolanga male, tato nu, ya lofo ni ane tu ali nei mayaso. Fofanga uma, tato lava ina tia. Na faia te ia mōa ila mālosi. Meiseo, āwanoa, e whātaunu ina ia tātou fuafuanga uma o umo na whānta oto. Ele nei fu ia mai aso fōtua i mai. Manu ia e whi au mga ruenga, may God be with you all. Whatever you will be doing this week, ia angalilei le tua. Tautai le tua, wholauma le tua. Me uma la fe ngai ai le nei mai aso I ngā ruenga o fe au so stiute ma so se faiva fa nau ia o onga a nga le leile tua. Ia fa penana leo leo ma pui pui fa tasi tatu uma I ona au a nga le lei. Fa tau nui na foi me uma o tatu fufuina e ala ilo nga alo fa tausi mai. Ia iai fa manu ia nga le tua. Yeah, te uto uma, may God bless you all. Tatu te talo. Fafu tai te li ta ma. A wai mātou te loa mani motu no. Se ngā renga fifua. Tau noa ma lau na wafi. Lafo I atu, ngā renga I atu e ngā rapi iai. Fafu pula, fafu matala loto lau fio se fe au ole neas. Ina ia ma whae ono mātou māla malama. Whae ono ofi tutono o mātou loto ma whanomo ia. Mātou sāwa vali ma mungu ni ta ia I te mea. Mātou te talo, tu mau mai pei lungo o lau whanau le file mōma ma mui oele tō tamā. Nga lofa sa ile o Iesu ke wiso no mātou ni ima le whaona. Nga mātanga whaifei pea ma loulava nana. Nei se yo ele fa vau la.